moi un témoin, car il a fait céder naïmoué. Yahweh, on vous témoin, moi un témoin, car il a fait céder naïmoué. 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 Yahweh okutemwa mwantemwa kabila fiese ngena imwe tata okutemwa mwantemwa kabila fiese ngena imwe 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 Fia fine isemula Ifa isha meishi Fia fine nengumba na yo Ifa isha umwana Kabila fie imwe Yesu Kabila fie imwe tata Kabila fie, isenge na imwe.
Alamaka yetu tulayamona, hilio lyose twaisa mumanzo shenu. Icheni chenu tulachumfwa tata, ala imwe nga mwaika. Tatwa tuishike, ishina lenu. Mwenga mwalanda fila chitika Tule kabilo kuba na imwe Tule kabile senge na imwe
Yawe ukute mwa mwante mwa Kabila fiese nge na imwe Yawe ukute mwa mwante mwa Kabila fiese nge na imwe
Ukufaisha, inchi so chobe, taa
temo pele mumi kongo shama mlavana ine
nangwa mabimbi ya hima shama tamusha neka heisho naisa moche ni chenu ndekabile senge na imwe nalishiba kamuli na ine takuli chintu chinga shupa obufumu wapachalo shama wose waba muminwe yenu ukunda pa kwa mtu wose kwa bafye muminwe yenu nanguchuma banande kabila chance fya bafye mungana yenu lelo ndekabile sengene senge senge na imwe shama
ndekamino kwikala mumansa shenu ndekabile senge na imwe shama ndekabile senge na imwe
Shakalabaya, 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 shakalabaya